I'm going to go to the house.
Hii kweli nataka kulewa.
Nataka kulewa kweli hiyo.